MKO emva kwebhethi Akalicious Ozani Soba High Ozani High School Registration to Slope for beers. Good morning class.
Good morning Tisha.
Umine Tisha wenomusha ozonifundisa ukulima. Igama lami nguNqantisa isibongo ngowakaZinqa. Good morning class.
Good morning Mr. Zinqa.
Very good, 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 esinina. Nanka ama-rules, enza ngishoko ukuthi nawagcina. Number one, ungaphuzi ngiyakupanisha. Isisho sithi save water, drink beer, ngiyakutayimisa. Number two, eklasini ungashibiza. Kodwa-ke nawe phela ngizokupanisha uma ungincisha. Number three, you snooze, you lose. Ngoba ngiyakufelisa uma ungakwazi ungithengela ilose. Number four, mesikhipha ngakini uyamema. Ngobani? Umona kule klasi siyagwema.
Awu kanti wena sisho uzokhontributha ngani?
Ngizokhontributha ngenyefu. Slap na pop. Amantombazane akune klasi day day. I hope nayigezi wewe. Ngoba ngifuna uma ngabe ngena le klasini ngithi ish sis kodwa ubake nokufisha. Ntombazane akutshalwa ngesikhathi sokudadisha. Kodwa futhi ubungenayo indoda ngizokubanisha. Nankoke amaruzini enizowalandela. Menihluleke ukuwagcina la maruzi ngizomkhahlela. Number one, ngizokuxosha meke wamitha. And futhi mengezone sami leso sisu uzosikhipha. Number two, ningaxwaya meke nithintathinta. Njengabafundi bami esimame fanele ngithi kunifilafila. Number three, amathanga enu anziwafihla. Igezi enu fanele zibe u5 centimeter. Number four, ngizokushela. Number five, uzomqoma. Number six, hayi kabi ngizokususpenda uma ungiqoma. Ngikuthumela ekhaya nencwadi esibuya nabazali. Serious, ncwi, stroke god futhi angidlali. Ntombazane, ukuze izinto zakho zibe easy, musa ukutatazela, nika uthisha ibaby peace.
Lendo yikho
vele. Awuthule man, wena ungalokhu kwanda ngebhe.
Ozani e high school.